guys, welcome to Pitan Vlog. I'm going to go to the house.
I have bike, dekhi, gari, dekhi, shop, engine, shop, check, unsa, tamal, check, unsa, 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 unsa I'm going to go to the left. I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Exchange, the last guy.